L'Amérique wasa blo ɲɛma Nancy Pelosi furucɛ Paul Pelosi labilala dɔgɔtɔrɔ fɛ alamisa don na a ka kunkolo opération kɔfɛ ne a waleyara kamalen marifatigi dɔ ka binkani fɛ a ka so kɔnɔna na ni y'a tile wɔɔrɔ ye.
Our alliance is ironclad.
Kore di sud lakana ane asrodasu ka kutiku ye kanga gelen kusi kore di nor marabaga ye u ka bombu fiema filili la. Uye aira ka foko a waleyali u bina na kɛ dansigili ye Kim Jong-sun ka fangala ye. Ukatama sefe Ukraine jamana kan alamsa dona wasaden republicain reportant ana abarake ngon demokrata kris second zoye laidu dike ka foku ka kulufla ka benka Ukraine demelila akakele la benato sina ka dokun nata kala taw kofe FBI l'Amérique ka police la kanakela kuluye wili bla alamsa dona ka foku dankariba la benendo ka nyeshi ya ujau ka patukero uma New Jersey marala uye la yinke ufeku ka la kanabu nyuma usigi senka Twitter bololo kunafoni sira benana akachake da barakela uka labilali kunafoni vlase liuke uma bijuma la fi damaro dron Elon Musk dunia na politiki baka ayorosa ninko.